papi.
Anzi wagaruru wagatatu Iruwapu wazara matatu Pano anogono ma avenues Anzu nobatika kumatu Usina kana kumbusimira Uniwoo waga uwanaku Paya ndagambo kutipira Kanda uchiri tenge Sandi uzeo Wakandiramba uchiti Andina chandina cho Naiwe efi
Andina chandina cho, naiwe FC.